imyaka mirongo itanu n'indi irarangiye abarundi twese mutwikukiye Muhara abagabo bijunja n'ijambo baharaniye amahoro baranayigura Ogwa gasore ndadaye we mana warakoze kuturemera imvuga kuri nubwo Basse sanguyoze ari bakavyonzi batigera babura onatwe intwara miheto twama turikanuye tuzobagwanya bateswe bate barundi bene wacu
ingabo zigihu cyahezanyiwe
ibivuge munabisubire
uko turi ingabo zigihu cyahezanyiwe
amahoro arajyo Banyagihugu umwese hamwe nimuze Tufumbatira mahoro twiherewe n'uhoraho Mwese ahari akomeza amahoro igihugu cyacu harama amahoro intwara miheto bo twariyemeje mu kugwanya akajagari ku isi yose dusantrafika Somalia na Sudani tukanemera tukanigura Burundi bwacu bwatwibarutse hezagira igihugu cawe mana hezagira umukuru w'igihugu hezagira umukuru w'ingabo mana hezagira abatware bose hezagira karura muri ngabo na karani sete mesesyo de candidat sous officier
Je vous respecte, chef de la force de défense nationale du Burundi. Utwari bwawe, Burundi bw'amanyabagabo.